Chigao chaku masana pa Rimpopo FM ndi comrade ntanyo wa mulibanji. Anyamata kulirongwe mulibanji, anyamata kulirongwe. Nzanu wagwidwa, mabigi amulirongwe. Agwidwa ku Dubai, mabigi. Mene tango nina kuti mabigi amulirongwe. Agwidwa ku Dubai. Ndiye kuti tonse amene timacheza ndi nyamata amene itikuziwa kuti kodi tikati mabigi ndi ndani amene amati akabwera pa mowa kugula mowa wa 2 milioni aliyense ndikumwe ndikulezera ndikupereka mabigi amulirongwe agwidwa ndi madragi ku Dubai. This is breaking news on Rimpopo FM ndi Cobra di Tajo. Nyamata amene amachedwa Tony, nyamata amene amagwirira ntchito amkaka wagwidwa ku Dubai ndi madragi. Dzina lake Tony, anthu momunyadira amanguti mabigi akalowatu mpoto stolo ndekumakhala kumwa anthu. Ne nyamata amene wagwidwa ndi madragi, nyamata wankaka amene ankaka mantuma talowera apa tapita apa talowera apa ndisi tikuziwa kuti kodi katundui ndi wankaka chifukwa panopa anyamata atu athamanga kukafika ku polisi ya ku Dubai kuti afufuze bwinobwino atuze bwinobwino kuti mwinaso naye aulula chifukwa paja akagwidwa anthuwa akumaulula kuti iya izinthuzi anandituma nda president zinthuzi anapanga ndi wakuti ndenkhani ndionena kuti nyamata amene timamdziwa kulilongweko dzina lake ndi Tony koma pomunyadira anthu amangoti mabigi nyamata wa ankaka wagwidwa ku Dubai ndi madragi. Tieni inu azinzaka amene mmamwa nawo mowa amene mmacheza naye tatieni tiwofunika kumpempherera chifukwa ku Dubai once you caught with drugs chilango chake ndikukaphedwa basi kulibeso chilango china choposera pamenepo ndi maiko a Chisilamu amene acha ndeti kuti chigawo chakumasana chino Rimpopo FM tikudziwisa achinyamata amulirongwe kunena kuti nyamata nzathu Tony amene timangomutcha mabige agwidwa ndi madragi ku Dubai. Rimpopo FM ndi kabra di tajwa. Utenga wapadera ubide kwa Richard Chimwendo Banda amene mumaimba matelefoni kumuimbira munthu wina muli ndi abire malata kumafufuza za nambala yanga ya foni kumafusa za chithuzi changa mamfusa za mbirimbiri munthu ameneyo inuyo mukudziwa ndeni mafuna kuti tisatayisane po nthawi timafuna tisatayisane nthawi kunena kuti Richard Chimwendo, if you want to talk to me call me on 078-161-6727. Mr. Richard Chimwendo, call me on 078-161-6727. In 2 days time mundimbire munduze zimene mukundifunira chifukwa munthu uyo mamuza kuti pali makobiri akakuuzani kumene ndimakhala akakupasani chithuzi changa mukunena kuti muli ndi ndrama zonena kuti mumpase ine ndine comrade ntanyiwa tikupita sopano ku 2025 ndipo pamene tikupita ku 2025 tizipereka manambawo chifukwa ndi nthawi yonena kuti tizikumana 1-to-1 mkumaziwana komanso tikapanga masewera ndiye kutinso muzithyokaso miyendo nokhaso chifukwa nanga simukuziyamba dala mukundisaka dala inetu sitimakufuna ndi kuti olo nitakuonani pafupi komanso msaiwale Richard Chimwendo Banda amalawi tonse tikudikira kuti mutuuze kuti anakuuzani ndani kuti mundege mucha munalibe malo munazaza ndege ija inali ya anthu 19 chifukwa papa ndiye mwanditokosera dalatu mundege muja ndege ija inali ya space ya anthu 19 koma inuyo mundege muja simunakweremo munanena kuti ndege ya zaza munthu amene anakuuzani kuti ndege ya zaza ndi ndani apapa mwaiyamba nokha Richard Chimwendo Banda munthu amene amanena kuti ndege imene munakwera achirima ya zaza ndi ndani tikufuna ifeyo amalawi mutuze masiku tu akupita masiku akupita ndipo a Richard Chimwendo Banda ule udindo umene muli nawo udindo umene muli nawo munachita kubera chisankho chake munthu amene anawina kukhala secretary general wa MCP ndi Achithyola Achithyola Banda ndi amene anawina inu munagwirizana ndi anthu kuzimisa magesi mutazimisa magesi ndipo munayamba kumapasa anthu ndalama ma 5 million mafoni mwawo zose ife pali mpopo tikuzidziwa ndemwa nditokosola dala kunsanaku kuti balalo ndi samalione anakuza ni ndani kuti ndege ya anthu 19 ya zaza pamene anthu anakwera mmene momo analo okwana 10 a Richard Chimwendo Banda pamene mukundiimbira ine telefoni ndifunanso munduuze zimenezi osanduuza za mabi munduuze kunena kuti akuti ndamene ananena osangoti kungoimba telefoni 0781616727 Ino amene mukuti aliyese wondifunira zifukwa nambala ndi imeneyi. Ino amene mmandifuna pa mtendere manambala anga mukwadziwa. Nonse ondifuna ine pa zifukwa. Nambala nonse amene mukundifuna kanda president a dziko la Malawi kandi nda aliyese wondifuna ine muzifukwa nambala ndi imeneyi muirembereto. Aliyense amene akundifuna ine pa zifukwa nambala ndi imeneyi 0781616727 aliyense ondifuna ine mundiyankhula pa namba imeneyi palibe kuimbirana ma telefoni ma SMS basi palibe kuyankhulana mundiimbira chifukwa muzamba kunena kuti andipanga rekodi chifukwa ndendi kupanga nidi rekodi mukaimba I don't play shit Nose amene mmayankhulana nane pa manambala mwamtendere manambala anga ndomwe aja mkwazi wacha koma nonse amene mukufuna to talk shit about me mukufuna kuti tiyambe kukolana inu ndiye ne tiyambe kusakana ndiye 0781616727 mundipeza pa namba imeneyo I'm residing in Namibia Windhoek Nkhani ndiyonena kuti nyamata wankaka tone mwachidule anyamata timangoti ama bigi wagwidwa ndi madragi ku Dubai nde kumene kutu ku Dubai tikuti chilango chake amangonoti munthuyi akaphedwe nde inu azake atone komanso makolo ndi achibale chentimwikize mmapemphero mbale wathuyi kuti chilango chimenecho chisamkhuze inu ankaka zithamangathamangani khasi mpita nawo kuunga nde kuti tazithamangathamangani za nyamata kayayi aipota president popita kuunga amadusaso ku Dubai nde kuti mwina akhoza kukaipondereza nkhani imeneyi ndiye uthenga wapadera upitenso kwa inu astima akumangochi nanunso mmapanga ma business ama drug muzina la ma missionaries be careful tizakuperekani ndife kuti katundu amene wabwera muzina la astima wa ma missionary tamufufuzani pa OR tambo tukhanga titaona moso zona ona mmene momo Ndikatero pamene anthu mukutamanga tamanga mukhomaliro tisiyane pomwepo alichali chimwendo panda amalata nambala ndi imeneyi 0781616727 mukatero mwandipeza muyankhulana nane munduza nkhawa zanu ngati mukufuna appointment kuti ndibwere ku Malawi tikumane munduzaso tikambirana bwinobwino ndikatero ndapita pa Rimpopo FM koma Malawi musayiwale joka joka ndenda nsunga mwina akufuna atamuona joka joka layo ndenda nsunga ndidikira misonkhano yonse mukamapita mukamapita kukamaliza nsonkhano wa kampeni ndi pamene nane ndizatuluse joka amalawa azakasankhe chipani chimene akuchifuna. Kwa satawa.